Beatles of the world, yeah. This is okay, Rasmus, and talking. I'm back again with another reaction as usual. Africa, South Africa, Western Cape, Cape Town, Guadalajara. This is okay, Rasmus, I'm talking. I'm back with another hashtag TBT edition, throwback tracks edition. One of the best controversial. And check it out, my judge. I'm going to get him. Fumi Maro, ya, ungariyobva hanefho ungari nga zwa zwi si na maḓuvha ono paḓa maṱanu ro bvela kha ṅwaha wa 2018, ya, it's Raps wa Four Way featuring Raps wa Four Way, No Pay No Show, CFT featuring CJ Dadon, Ramsey, Bamba, Physio, Therapist, Ploid na Prefix. So without any words of favor, ndi tshi ndi tshi khou tama u ḓiwana ndi tshi khou livhuwa nga maanḓa zwa zwino, we are over 2,000 subscribers. Yevo rono swikisa subscribers dzino pada zwigidi zwivhili vhana vhamukana zwa zwino, ri tshi khou rini target i ḓaho kana zwa zwino tshipikwa tshavho rine ndi uri itshi sala i tshi ri ḓuvha ḽa vhufumiṱhanu ḽa ṅwedzi wa Lara ṅwandu uno, arali zwa vha zwo bala uri ri vhe ro swikisa subscribers dza zwigidi zwiraru, at least man subscribers dza zwigidi zwivhili na maḓana maṱanu 2,500 kha ri vhe ro na dzhena vhana vhamukana, ri tshi khou ḓi rini we are on the road to 3,000. Each thousand counts. Auna chigidi chine achiko counter bana mukara. So I'm back, like I said, just to give you like a little background nyana kana tsiangane, ya tsiangane ni background. Tsiangane na mvura tshinga. Background and introduction. Ya tsiangane ni background. So uto nea tsiangane kamsi ya mtu wano nga Raps wa Four Way. We all know Raps wa Four Way. Udibia nga manda nga track ino fini. Count your blessing. Tara tara tara. One of the best song ever. Ine ya bora rachko do bada na kavu Ramzi kava house music van. Dani ka bada ene da bada na batunga Vistos Vele, Black Z, batunga Drubango, Papirico. Eh, bapa vedi zwa muziko wa house kwa daranga manda. Batunga bo na mwantango ni tuwa nyina. Na mwantanga ne na ye ublai nga manda. Ni honu. Yeah. Naye ndo tonga dzina ḽa u ḓo to shavha ndo vhona uri ndi nga si tsha ṱwa ndi khou fhedzisa tshifhinga tshilapfhu naye u blind nga maanḓa. So ndi ene arali tshikwama nga vhathu ni nga vho CJ Dadon. CJ Dadon vhunzhi vhathu vha mu ḓivhela uri ni mukosi, mukosi nga maanḓa, not mukosi muimbi, ndi khou amba uri mukosi kuimbele kwawe a tshi repa u vha a hayi. Yeah, so ni ndo na vhuṱanzi ra ra nga mba nga CJ, CJ Dadon ndi yo vha ni khou panga na Mac J. Navho vha khou vha controversial nga maanḓa lately. Yeah, that's when Romeo the Great White statement tshawe tshe a vhuya tshi amba kha nthihi ya dziṅwe dza nyimbo dzine dzi kha yene album yawe ntswantswa ya zwine inopfi The Great White, vhaṅwe vha tshi deliver muzika ho sala manudzu fhedzi. Vhunzhi vhathu vha pfha u nga ri ni ndi tube ene kwe kha CJ Dadon kana Mac J. So ha vha na Ramsey, ha Ramsey a hu na zwine ndi nga amba ngayo. Bamba Mphande a hu na zwine ndi nga amba ngayo, nothing ya zwi ḓivha. Fizzy. Fizzy arali tshi khou amba nga Fizzy vhana vha mukala, Fizzy arali tshi khou ṋea ṱhalutshedzo ya Fizzy uri Fizzy ndi mini, Fizzy ndi vhupulo. Ni a vhona kha dzi drinks, ndi tshi ri dzi drinks it reminds me of this clip. Yeah. So arali tshi khou amba nga Fizzy ne, ni a vhona vhupulo vhula vhono bva kha Nyamunaiti kana kha bia, ho vhula vhupulo dzi bubbles dza dzi no vha dzina gese nga ngomu, ndi zwone zwino pfi Fizzy. Ndi ri vhupulo vhula vhuno vha vha tshi khou thamuwa thamuwa. Ya, u tshi sokou thamu. Ndi hone vhuno pfi Fizzy ho vhula vhupulo. So, ha vha na nyimu ṅwe ane ndo muangwa. Proid. Proid, sedzani sigebe. Ya, ndi mukomana wa Prince wa Miswaswo na... Ndi matwini ya vhula vhutukana mani. Na nyinyi wa story. Ya, vha tshimbila vha vhavhili. Ya, so... Ndi ane a vhona ene una agent ya vhuḓi nga maanḓa. Vhathu kana vha sigebe vho ḓiimisela nga maanḓa kha sia ḽa maanḓafhadza na u takula. U takula talenti dza vhatukana vhaṱuku nga ndavha uri vhenevha vhatukana wa Miswaswo. Havha hoyu Prince wa Miswaswo uri ndi ene o ḓa na itshi tshitaela tshori ni Venḓa muthu ndi nyinyi. Kana ni khou hana? Keyo clip ya hone.
Thaidzo ndi uri Venḓa o ḓalesa nga maanḓesa u kopa. Okay. Huna muthu ni khou ḓivhidza muthu ndi nṋe zwino Venḓa. Ri nga si muambi nga madzina. Ri nga si muambi nga madzina. Ndo ri u bvisa tshetshiḽa tshitaela nda ita brende ane a ḓa a ḓivhidza zwori muthu Venḓa ndi ene. So nda vhona zwori mini nda vhona zwori arali ra isa phanḓa.
Ya, so arali ndi kho ḓo vhona interview yoṱhe, and shout out to Panda Studio. Yeah, actually shout out to vhathu YouTube channel dzoṱhe dzine dza vhori dzi vha dzi khou mannḓafhadza nga maanḓa, kana dzi tshi khou ṋea mivhigo kha zwithu zwine zwa vhori zwi kwamana nga maanḓa na zwa vhumvumvusi, because so far kha ino YouTube channel yanga vhana vha mukala, I'm happy to let you know uri ni vhathu vhane vho no subscribe kha ino YouTube channel, vhane vha vhori ni YouTube channel dzavho dzina subscribers nnzhi ndi havha vhathu. So shout out to Panda Studio na yo subscribe kha ino YouTube channel, ndi yone ine ni nga ṱuwa nayo vhona interview ya hone heyo yoṱhe yo fhelela, ine ya vhori ni I kha iṅwe mbekanyamushumo ine itwa The Secret Life of Twins, ya vhutshilo ha tshipirini ha Malwele a Vanḓa, ine host yone ndi G Voice Mukwe Maburumbazi na Laptown ḽi ḓo swika. Ya, yeah, so arali tshi khou amba nga prefix zwi rwana vhuṱanzi, ha prefix na kale ndi muthu wa lugungulu, ah ndi prefix mavana. So without any waste of time, nda kho ḓo ri ṋea tsianga ne yavha vhaimbi vhoṱhe, let's go! Music is the business. Badirali vhana vha vhathu. Thi ḓivhi uri ndi nyowe wa vho rangisiwa phanḓa uri ni hu vhe no khou ambela vhathu hafhanoni. Ndi ḓala nga introduction ya hone. Badirali vhana vha vhathu. Let's go. This track, one of the controversial track ever. Music is the business, eh? Badirali vhana vha vhathu. Tazo ndichi yalo mazere ni banga robota mbambo bro, no money eh, I need my money, no pay no show. First verse, CJ. So. Ndi vhona ngari ni u posiwa CJ the down kha i track uri ave ene ane verse yawe i khou vula verse dza vhathu vhoṱhe vha nonga ndavha ya uri ni huku yo fara nga fizi, right? Yebo, raps wa fuwa ngu imba tshithu. Ungari u ḓo vha ene iteo beat. Verse yo fara nga huku yo fara nga fizi. CJ the Don ha vha ene ono khou rwa vha vhidza mini na verse yo thoma, right? Ndi this song consists of I think 4 verses and 2 hooks, because ndi huku verse ada huku ha kona da verse ya pendela. So listen money. Ḓivhe ya number 1, 10 visa 9. Kha 10 nji visa 9 usala mini, usala 1. Ndi ngazwo ndi tshi ḓivhea sa number 1. Dope pen game. Dope pen game bro. Dope line. 6x9. Bro, goloi ni lidzwa riṋe. Ndi ra lidzwa riṋe fene dzi ḓa nga muduba. Dzi tshi khou ḓo vhona mini? Riṋe, ngori ri number 1. Goloi ni u pfala riṋe, 6x9. Spikara zwa zwino anzela u wanala nga maanḓa kha spikara zwino anzela u lidziwa, u shumisiwa nga maanḓa kha grade 6x9. Ya, vhunzhi hazwo zwa tshi vha zwa brand ya JBL. Ḓivha mini? CJ, the dog! Goloi ni recording, 6x9!
Mutwani kuzuri ukuroni kwa petrolo. Kana kula ishipika petrolo bizi. Bisa ite zine ndi shifadora ni dronua petrolo wa kandia heo.
Dronua petrolo wa kandia heo.
Dronua petrolo wa kandia heo.
Ene ngapo uwa uneta tuja morzo maniga zuya remera.
Abe zwiambaro zwa maniga zwi a leme. Ndi ngazwo na fisi na dofu uyo ya bvisa iṅwe tireke ino ri ni. Ḓo rwa peṱirolo afha nḓilani. Let's go ndi kwambesa mai.
Ndi trolo vandira ine ngapo vhoneta zwe zwa mbudza maniga zwi ari mera.
Ngomande.
Mikuru ikone mera. Ronda my style. Tipa na tipi fi mala ndi ndo mu chain. Tipi what the fuck. Kick stick it fine. See I be my own lover the world.
Mira mbi chimira. Hezwa chiri ra. Yo vha itege yawe. Ya zvikumbudza kuti ndinga vhuki. Ya vhuki ndiyo vhaipiyo. Ha. Ya. Chimwe chamusa chika ditoma muzika murawa wangu.
Es mo money money eh. I need my money. No pay no show. Ari jo darera. Mo money money eh.
Prefix. Da mesa mãe de tomar personal, algo personal. Prefixo do meu nome é Gena, o Gena Gandreire. E aí, Gifana, né? Bamba, Gamanda, Gorbamba, troquei no Gamacindio, né? Yomubeia, o Gamanda Kame, porque se já de tomar história. So, prefixo a Gena, né? O Dangali passa lá de torre, né? Compra, que da troca no Firuza, no TV. So, da Kake, when things went wrong, that é. So no go pa no chipini. Tenga do ameza ngondi do personal. Ako fi personal. Do there is diamba but there's no master of pronunciation. Yesu no no ngwara yi. Yesu zwono da show. Enda, voramara tava doni vaisa mani. Voramara tava doni vaisa. Voramara tava doni vaisa vana limwe ipiline remzu too much man. You better listen to him now. Come with me. Ningazona ba venda vachatoda ape kufana kula kusayo kwa ruanga nga manana ke track ya maselebo ya and manana ndi fonga ri comes okuona kha kha track le ya mizo ya mzi mizo achi ku reply ani and actually I will do reactions towards reply ya track ngori ti if you no pay no show va mizo fit va vuyenga ngori fit do the show ya so ndachi ka demanga chichi sayo cha bamba panoni chinkumbudza cha manana kha maseleb manana ndi chipfonga ri ochiwana kha track ya ya mizo achi go reply adolf achirini uri tina goloi ni to nete chiriso la track venda ndi kana dzichivuya man venda ndi kana dzichivuya aha
ndinga so vhathu vhanje vha tsha ḓo listen ni kho doba ni kho ri doba ndinga so na vha venda vha tsha ḓo ḓa ni pedana my roommates
so
yeah. Le cose quelle era buona tu vale mazzao. Tu vale le nere nanne le cavadao.
Bro, ne cosi pa ne ciro una dova limangazao. Line flip flew over my head. Ne cosi pa ne ciro una dova limangazao. Line nanne ndi wela cavadao. Dope line. Dope line, dope line. Adlib zino ko paswa ngeke mra maniga
ai maniga na baba tu maya diva zina batona.
Madiga. So unemela ni enda do ifi rapa lani ya Renzi. Ndobo nandu do amba on top of this hook. Achirine aranisa ko post that code. Ndizu mwaza sushine buja watu nchozi ila mwesa nga mandorini. Ara nasa kubuna post ini anitu tena nga mandorini. Mutono kwa ambiwa. Uru udoba waneshe unu. Please go to his timeline ni wana uko post anangezo zuri. Rini udoba gai. Udoba gai. Especially zuri wachiko daka zi festive sisi. Mwende watu wazoko visa zi posters of the American wazo kumwana naba atu uru udoba wana wazo kumamba na. No pay no show. Harini cho goelan. More money, money, yeah. I need more. Budget. She's a mom, but we're from Pambanje. From a father, Bob Marley. Ongaru the pro idiot on Goraja and Mount Way in Baba. After all, Please don't forget to comment, like, share, and subscribe. Peace out. I'm out here. This is OK Rasmans and talking all the way from Africa, South Africa, Western Cape, Cape Town. Janamka description. They wanted to take about Mkara. When you get into this song, Angi, Nishuke ni comment anyerini. OK Rasmans Zion brought me here. Ngo do bona batho ba ne bo hore bo bone reaction ba do ba to bo bona ba do ba to ba tjere se track. Peace out. I'm out here. One love.